Hayi bafowethu, asingathathi izinto ngomoya ophezulu. Nami ngengaba onjalo. Kuwukuthi into ey'suke zilapha kumabonakude ziyinzuzo kubo banikazi bakamabonakude. Ngisho isikhangiso suke sibhadele. Konke futhi abakuvezayo lokho kuzosuke kuzobazuzisa. Sinezinto lapho kuthiwa ama-documentary, ama-reality show. Ake ngigxile nje kuwo. Ama-reality show la suke nabuka lapha, leya nto ayithi iqiniso yonke. Inobukesh enawo. Yikho uyaye ubone kunomqondisi phecelezi u-director. Ngoba kunobukesh obukhona la. Iyabhalwa, kubhalwa kuthiwa script, babhalwa abantu abalona i-script. Kodwa ke uma ngabe nibuka bese nibuka ngey'nhliziyo, hhayi. Hhayi, impilo yangempela ile enibhekana nayo nsuku zonke, lena eningayitsheli muntu nabo. Ilena abangayitsheli muntu. Impilo yangempela. Futhi into eyiningi eziwubuqiniso ayingeni kwa-TV. Ezinye zazo zize zibe la ko-YouTube. Ayingeni kwa-TV, into ezinobuqiniso. Nento engabuyisela umuntu ebuntwini bakhe, nento engaqaphelisa umuntu onsundu. Ayiveli kumabonakude cha.